Baluki baratani.
Baluki baratani.
Baratani ba tshwarelana. Baluki baratani.
Tshwarele mmatla.
Baratani ba tshwarelana. Baluki baratani.
Baluki baratani.
Baratani ba tshwarelana.
Tshwarele mmatla.
Baluki baratani.
Tshwarele.
Baratani ba tshwarelana. Baluki baratani.
Baluki baratani.
Baratani ba tshwarelana.
Tshwarele mmatla.
Baluki baratani.
Tshwarele.
Baratani ba tshwarelana.
Na, urutilo ba magana.